kupita kwenye hali kaidi ndo mana acha mturi nikupe nyama nikupe nyama na kuni umizaga wala mie sizi mi wanipende nidekeze maidi ndo mana chiti kidogo nikupe lana nikupe lana oh my oh na ukinikosa never feel shy
for you.
Ooh, for one number.